Adan MD Kidan Nishadi.
Barka da zuwa wannan fagen nishadantarwa. Idan baka yi subscribing ba, ka danna alamar subscribing. Kana haka danna ƙararrawar sanarwa. Like da comment shi zai tabbatar kuna son abubuwan da muke kawo muku. Adam MD Nishadi TV. Ta ku ce.
Yeah.